Uma izinhliziyo zethu zisagcwele ameva namakhakhasi, kufanele siwaphule ngegeja lasezulwini. Kufanele siqale sizenze zibe umhlabathi omuhle, ebese sihlwanyela imbewu yevangeli. Kungaleso sikhathi kuphela lapho singakwazi ukuthela izithelo ezinhle eziyikhulu noma eziyinkulungwane. Mayelana nalokhu, namuhla, ake sihlole izimfundiso zikaNkulunkulu ngesihloko sentshumayelo esithi, qatha insimu engalinyiwe. Ngaphambi kokuba sihlwanyele imbewu, kumele silime insimu. Lapho insimu ilinywa nezinto ezihlukahlukene ezingezinhle, kwimbewu zisishulwa futhi zisuswa ngokuphelele, izimbewu ezinhle ezihlwanyelwe zingathela izithelo eziningi ezinhle. Ake sibheke uHoziya isahluko, seshumi, ivesi, leshumi nambili, ndawonye. Zihlwanyeleleni ukulunga, nivune umlomo wothando, nikate insimu yenu engalinyiwe, ngokuba sekuyisikhathi sokufuna usimakade. Uma sekuyisikhathi sokufuna uNkulunkulu, kumele sikate insimu yethu engalinyiwe. Aze afike anise ukulunga phezu kwenu. Uma siqhubeka siphila impilo yethu yokholo nensimu engalinyiwe, uma singalimi inhliziyo yethu elukhuni esibuthuntu nengenalo ukholo, impilo yethu yokholo ayisoze yaphelela. Futhi angeke sikwazi ukuthela izithelo zevangeli. Kusukela manje, sonke kufanele siphuthume siqathe le nsimu engalinyiwe. Ake sibheke uJeremiya isahluko, sesine, ivesi, lesithathu, ndawonye. Usho kanje usimakade kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema, uthi, qathani umkhatho wenu, ningatshali phakathi kwameva. Akekho ohlwanyela imbewu ensimini engalinyiwe. Abantu baqale banqume, bahlele insimu bese behlwanyela imbewu ngokufanele. Usho ukuthini umhlabathi omuhle? Inhliziyo enothando. Uma sinenhliziyo enothando, singathela izithelo ezinhle ezingamashumi amathathu, ezingamashumi ayisithupha, noma eziyikhulu. Ngakho-ke, singasho ukuthi inkinga ilele ezinhliziyweni zethu. Esikhundleni sokuxabana ngezinto ezincane, sibe nomona noma isikhwele, masizwelane futhi sisizane lapho okudingeka khona. Uma sinezinhliziyo ezinomusa ezaziyo ukuthandana ngokulalela izimfundiso nesiqondiso sikaKristu, izinsimu zethu ezingalinyiwe zizolinywa ngokuphelele zibe umhlabathi omuhle. Ngiyabonga kakhulu.